You look in my bear, your family, and that come alone. A woman of virtue, my young man.
Amen.
Eti ni leo.
Kweli ni leo. Siku ya harusi. Harusi nzuri ni leo.